gbọginuzo iru ọma ga gbọginuzo iru ọma ga gbọginuzo
idawele
iru ọma ga gbọginuzo iru ọma ga gbọginuzo iru ọma ga gbọginuzo
idawele
iru ọma ga gbọginuzo nwa jiova nke nwaleze iru ọma ga gbọginuzo
iru ọma ga gbọginuzo
ijevu na christmas
idawele
ijevu ni sita monday
idawele
ijevu na august meeting
idawele
ijevu na mass return
idawele
ije kuruse dija revival
idawele
isise na camp na na mountain
iru ọma ga gbọginuzo
mgbe ị na-eje eje mgbe ị na-ana isi Lagos Johnny Chado isi Johnny Chado Jeva Abuja isi Izi Abuja Nava Kano isi Izi Kano na Maiduguri isi Kaduna na Zamfara isi Enugu Gawo Were isi Owerri Gabenu Ife.